Unkosi nathi chiya yigeza lensizwe ezithandayo futhi ungathi uyabukisa ngemuva kokuqhinqa ikhindini iminyaka eshiya galombili. Uchiya udedelwe ejele lase Westville eminyakeni emibili eyedlule ngemuva kokuthi kube nengwijikhwebu ecaleni lakhe. Kodwa into emgulisa kakhulu ukungawutholi umsebenzi. Ngesikhathi uchiya egwetshwa kwase kusele unyaka owodwa aphothule iy'fundo zakhe ze-biomedical technology eMangosuthu. Uchiya wacetshwa izihlobo zikamufi ukuthi zambone ezulazula ngasemagcikeni omuzi. Kodwa ngemuva kweminyaka emithathu egwetshiwe kwafika abaphenyi bezomazisa ukuthi sekunobufakazi obusha ecaleni lakhe. Abomthetho bamkhombisa incwadi efungelwe eyabhalwa ozibiza ngombulali owabe sezibulala naye. Kodwa lolu lwazi alimenzi abe ngokhululekile uChiya, kodwa lumnika ithuba lokuthi aphinde atshele umahluleli ukuthi umsulwa. Okwamanje akufunayo ukuthola umsebenzi.
Uma ufika mhlawumbe kwezinye indawo ukuthi uyobheka kuyimisebenzi kokwamatohwana, kunalo mbuzo nje ongizacisayo uma ubuzo lothi wake waboshwa yini. Lo mbuzo ngendlela oqhamuka ngayo kumqashi awusho ukuthi bake bakuqambela amhanga mhlawumbe wamanejela, uthi umbuzo wake waboshwa.
Inhlanganelo lamalungelo eyiboshwa yasukumela phezulu izwa udaba likaChiya, kodwa ithi noma ngaphuma umonakalo owenzekile ngeke usalungiseka.
Abafana befunda nabo banemizi bashadile baney'moto ey'bizwa ngamagama yena anamoto anawolomuzi lona.
Kunye okufunwa yileli bhungu kumanje ukuthola umsebenzi lapho ezothuma ebuza ukuthi wakwalenza yini icala athi qha angikaze. Sigusha ngase eThekwini.